Yamu akwa ba fe ye mumura apom di mu ne ye ko apom de kase ye mu a ene HIV AIDS baba sore mfo ne kamia se ehun komodie ye ye amane twam se kabastai enso mpenifo hwe Ghana AIDS Commission abeje ko a won mu bo yare ne ho de ru bo ho bra no e kire se yade ne gusu a ebubu ne pa wo me mu a uje ja ho a ebefa wo nomu ebefa wo se ate no na ene ye wo se wodwani ete no e baba besi ekromu mpenifo no mu aka bi wo mu so ne nananom hemfo so na eja ɛne ɔkurom petodu na mobika ɔmo nwa no bene de wo bɔ ɔmo bɔ no mu a ɔsusu sɛ ɛbɛkɔ aseɛ na atɔ ɔmanfoɔ no akoma so
ɛnhwɛmu ɛkyerɛ sɛ nnipa afempimmienu ne ɛdunwɔtwe wɔnya HIV mmoawɔ no bi no yɛ 3,374 ɛna nnipa foforɔ a wɔnya bi koraa no nso yɛ 4,731 afei bia no animdifoɔ kyerɛ sɛ nnipa 4,481 na yadeɛ no de wɔn mu ɛti mpanimfoɔ wɔ do ɛnam so ama amansan nyinaa atu December bosom no da ɛdi kan asi hɔ nom a wɔde bɔ HIV yadeɛ no ho dawuro na wɔka ɔmanfoɔ sɛ yadeɛ no da ho wɔ hɔ nti wɔnyɛ ahwɛyie ɛberɛ a wɔbɔ odwa no wɔde yɛ nkakaeɛ no wabɔ ɛda no asi hɔ nom no ɔkwankyerɛfoɔ panin a ɔda Ghana AIDS Commission ano wura kyerɛ me atu ahene ɛfa nsɛntwerɛfoɔ so de nsɛm bebree ato dwa
ayɛ adwuma wɔ saa community si mu na nnipa a ɛte hɔ a anya HIV no ɛbɛtumi atest wɔn na ne ɔwɔ bie no yɛde no akɔ hospital na wakɔgye ayaresa wakɔgye antiretroviral medicines firisɛ yɛnim sɛ ɛno nko a ne aduru a obi a ɔwɔ HIV no ɔnom a ɔbɛnya napɔmuden na wanya ahoɔden so ayɛ adwuma abɔ ne bra wɔn nso so a HIV no yɛsɛ ɔmoyɛ high risk groups or vulnerable groups ebi no ɔyɛ anadwodwuma ɔbɛrima a ɔne bɛrima da no the chance of getting HIV is about 6 times that of ɔba a ɔne bɛrima ɛda ɛnya HIV so the risk is very very high and sorry traditional leaders and even private sector the media ene omunyina ye communities I was say ye nyina ka bom na ye adwuma no na ye de pulpit no nsoso eka HIV ho asem na sorry bia ye nhyehye a ode beboa nipa anya HIV e wo won sorry mu na emma say obeyi won twetwene
Dr. Kwadwo Apiakubi na oyɛ board chairman Emma Ghana AIDS Commission ɔkyerɛkyerɛ aban na montuo ɛwɔ HIV ne AIDS yade yi ɛho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aseɛ ɛbɛtu korakora ne anammɔ a aban nso so ɛtu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmanfoɔ bɛte yadeɛ no nka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asetere a ɛtere no ɛbɛkɔ fam
ɛna yɛ introduce self testing kits bi ɛne sɛ wobɛtumi akɔ store anaasɛ woba Ghana AIDS Commissioner yɛbɛtumi anya bi ama wo ɛne yɛwɔ selected shops pharmacy shops a kwa ubenye bin ya ma ebona ye fofofo e wo fom abaya subsidize intinu wa opese wuhunu no na ye ehuhia so se obi a organ bia ebehunu ni status so HIV ana so we need
afi yenkodwa so na yenkohwensem edi ahim ewodwem